Greetings, everyone. Yakubingelele igama lika Jesu. Apostle Dmj Khumalo. Ngithathele ithuba nje kakhulu ngibonge kubalaleli bethu nababukeli beChrist Ministry Church of Miracles iFacebook page. Sibonge nangenkonzo ebesinazo kusukela mhla ka 8, 9, and 10. Kule nyanga esikuyona. Siyabonga kakhulu bazalwane, friends, nabazalwane besivakashela basuka kude naseduze. Siyabonga kakhulu, inkonzo zethu zihambe kahle kakhulu. Sibonga bonke ababe nesandla kulekeleleni ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle. Sibonga bonke abaphekile, bonke abasethe insimbi, bonke nabade besifakela ama-posters, nade besenzela ama-posters. Siyabonga wonke nje umuntu osebenzile ebandleni nemkhuleko. Siyabonga, may God bless you. Kunento engifuna siyibuke kafishane kulo mhlaba kaNkulunkulu. Ngifunde ukuthi kunezinto okuyiplane, yonke isethe kahle, ibe ne-order, kodwa ekugcineni ingabe njengokufisa kwakho, ungenzeki njengathi uplanile. Kodwa khona into engiyifundile emhlabeni kaNkulunkulu, ngifuna sibheke kafishane izwi leNkosi encwadini yezaga chapter 16 verse 1. Ithi umuntu unamaswi enhliziyweni yakhe, noma umuntu unamaswi enhliziyweni, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Mawufunda kwenye i-version, i-CEV, English Contemporary Version, ithi we humans make plans, but the Lord has the final word. Ngifunde le nto ukuthi yonke into oyenzayo, yonke into oyiplanayo, ngabe une-gift, ngabe une-skill, noma ngabe unaliphi i-talent, don't rely on your talent, don't rely on your gift, but rely on uNkulunkulu. Beka uNkulunkulu abe ithemba lakho. Ngibonile mina izinto uzenza zonke uyihlela, ungenzeki njengokuhlela kwakho. Then uyafunda kulo mhlaba kaNkulunkulu ukuthi umuntu unamasi enhliziyweni, umuntu unama-plans enhliziyweni, but impendulo yolimi evela kuJehova. Ile nto engiyifundile ngenkonzo ebesinazo kwi-youth conference ukuthi yonke into ebesiplanile, but into engiyifundile ukuthi impendulo evela kuJehova. Ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi wena usekhaya kunezinto oyiplanayo njengamanje, kunezinto oyiplanile mhlawumbe kusasa noma unyaka uzophela, but ngifuna wenze le nto, ungabeke lakho ithemba kuwena, ungabekeli ithemba noma ungabeki ithemba emalini. Beka yonke into uNkulunkulu. UNkulunkulu uzokwenza, uNkulunkulu uzophumelelisa, uNkulunkulu uzokwenza amacebo akho nezifiso zakho ziba njengalokho ofisa. Kubeke lonke ithemba kuNkulunkulu. May God bless you.